a year who quadden sooner, a free new quadden yum reno bepin, a year memindano. Na ya recordo says death, bodies and watre and Iafa. Bodies na Iafa and in ano ye near ma, anka ya di anki bit me see ano coin, because ye be see ano coin, none can say is. A son said, A year one na, in sure natural woman, one na, a siege na ye, said Homobe course our processional. O her tafwa, a coda wedding fiancia. O dear groom, na meaning baby an hour no more, or bob, or so a quack or chin a ball, and in sure no carino. Besiance is a passe, a little agent it's motto so. Bridge na, a weak bridge, yin ain't say a weak bridge. In zoom fire, cran a weak, a bit me a cause of trouble. Eden is you far, would you watch in yes in a ratchet and you close to two, and one also so in Siono Crano. Oba at a foire, and on see a witness say one, a quadana journal. Obia old bicycle wedding fear the nine son, or also so a gen which in your bra walk to say tipper tracks ne cars I would do, a go away yes or be crosser, and one also so in Siono a crano. A man name, my dear chin ya wadana, ye go so I everywhere one na in Siona for yepe or memuno. Ata fwa di anona fire service ne nan motimu no akọ ekiri ye ekiri no e na yenya ti yes na nanomo fresh e yemra no mu yi apaye se ya hwehwe banks of it ne na yenya o mu yi apaye on a rabbit na wa misusu se bia obaye comfort o kan se apaye no enya de a nanomo agi atum ti o mu yi ni foforo sa brẹ no nso na ye ne fire for nadmo ye dwumadie no ye collaborative with agencies be pre nti fire ye frɛ wɔn no ma frɛ wɔn krɔfo ni bia wɔn dive mpempi ye ne wɔn ni military edi sɛ adwuma no ya frɛ wɔn no ne nipa no beba ye bɛhwɛ sɛ ɔmɛ bɛyi apa ye na saa brɛ no nso abɛ drɔ mɛ dive amɛ ahwɛ a abrante a wadua aduanan nson no ne nua panyina aduonu nson a wɔn ne di na kyire no ɔno nso so egyina ho a obi ehunu ne bɛkan mu ne de bɛhyɛ mu no wato ne ho atum sɛ obi nim sɛ yawo ana o fo se obetimi anya aye yi onu anu anasese ya oto mo we mo mani tete numpo na ensuo no no so eho na wo ye nhuno yesa bi ensuo ni de na ikose yo wo to ne ho na anu na enzo so na ya wa ukwada na jono kura de na aflade ana anu oden ba bia na ye ntimi nyina hompo na ne akwa ko gina eye ya wada no na sa incident ni siye eba ne ya wada anwumre enzo so wo fin so boase opanyini bia ono nso so yesu su se wo won early 40s ko ne mid 40s ho no ono nso so ne ese omu su se wa no monsa esanse no won ne yonko bi ama ne yonko ne de o se won fansuo nim ba ono gye ne ho akyin ye fansuo nim e ko duru ba bi agata na ensuo na munkam afa so e pa no e twe no wo hwe situation na no omu na no aye helpless was gata ne bia na e wono ne ba bi atwe ne ko ye de man kan ni kwan se eba ne sa e de no ekoko she ho no kra de na anwea no kra san asie no ama ye hu ko pem ni fiada so nti ano pe ya na sa report no kra so ebem ni fiada nsio na e toy wo ha ba ko ye hwe se atafo ahokro na no obi aya so bra che de pick up twem ne mranti emie no asere awri atna pick up no bucket mu okoko duru mfimfim omo hu se ensuo no twika na ko no omo uhri afrika ni se ombeje won kwa ene ensuo no etwe won mo samrante ni mie nu yetimi anyamu baako na nso so yenim ni din ena yenim mfia wadie esanse busua ni bie ni honu ma waba sabre ye mu no so ya deposit wo komfa no che baba ko no ka ho no eno de yegusu a ye hwehwe no a eno ye missing a wono ena na etoso enso enwotwe no nso ye duase a mi ankasa mi nkoda no baako wapon yesu wo kosira na busuafo bi ewo antoa road no so ho baabi odru ye gye ne ho akyinye nkrofo otwen no nso di moto wotwa kora wie yesu wotwa wie ena moto no engine sizie e sizie anka wo siye no ombomodi no nwane ensuo ne de another force sa eba no etwin moto no kura moto no ne de oni moto ni nyina ama ono nso yesie no da meminda esanse oyɛ kremoni enti moto ya na enipa dodo aya hwe won out of ukwada ebepem edefiada na eyɛ motwe na wenum ni nyina na ya ade anka ebetimi esia no kwan esanse ensuo emfa masan Uko kuduru ya na unze ensio no abroso. Na atai eho. Na ichwe muakono. Ena uchwa ima anetete ya. Enfa wane mredudura ube chwe. Enipangwa unya. Se uchwa ya. Anka se enipangwa chwi. Uya kwa daana usua ebeka se. Na juni sua na juni moha. Inti ya gudie. Inti na ufo no mwencho umeni anwe bebi. Yomo ba wede ni kwa ya. Anka niyake nina na ya dia. Anka ensi. Ani na mse eya yenya ye nipa no ene koso ye sanse nyensuo ne toa wo ewo ofie ne bebu wo dan se ne ye bos mfie mienu echi ne ye hunu bi wo pata se ne mpotemo ebu wo na akobu obi dan na nye saa na we die eya bridges main bridges ah ensuo emunko afoso aye fre no flash flood eya dia esi ebrano brano ntisanka ye nuanu matimi twen ye nya abuta ye twen ye se abutre mwa insio na kwen afi na mekwa anka ende ino anka nyan recordo this debt yes sir se ya anye ahweye a akrachi fo be yon de a memu panyin fo be yon de se bridge ni yo se bridge ni yo wuwu nipa na wo kwa kokro so no masem ne se suehunu ben anade na wo sua yes sir insio to na wo kona hun se ayiri ba bia men nantim men fam pe ba bi gina atwetwe wi a no makọ su usua e se wusunya ni nyina yebeda ye ho saa eyaade a wo haw ene owuo bebrebe se ensuatwe obi no emfa mabiem